Atambo, andagakata, amuna mato inini ndana mata, andichada kubata zvakashata, linzwali vauya nege.
Linzwali si, Jehovha vari kudaitsa, vari kutikisira zvenyika pane nzvimbo yatoda kusvika.
Yeah.